When I wake up, well, you know I'm gonna be the man that wakes up next to you. And when I go out, yes, you know I'm gonna be the man that goes along with you. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I get drunk, yes, you know I'm gonna be the man that gets drunk next to you. And when we grow old, yes, I know I'm gonna be the man that's going on with you. I'm gonna be the man that's going old with you. And I will walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walks 1,000 miles to fall out at your door. Da 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 da